Anasses clinical officers ambao wanataka kugoma, hata ukigoma haitakusaidia. Tukae chini tuongee, mwambie hii watu ya health bwana, mvumilie kidogo mpaka hii BBI ikwishe. Kama italeta vitu mzuri, alafu twende mbele.
Anita Nkonge.